So I was thinking about love.
Uringavire imana yamaye urikiresi jubiza nubunu uringavire imana yamaye urikiresi jubiza.
Ahanye ukwenda gushimi haba wajyango bose bakongera kumera amashyi